Hoi anō rā, ko tā te tangata e mahitahi nei ki ngā mauhere kua tukuna kia hoki ki wāenga I ngā hapuri, he mea pai te panonitanga. Ko tā Tommy Wilson, mā te āheinga o ngā mauhere ki te pōti, ka whai reo ai rātou. Me te aha, ko te ātatau anō ki wāenga I te hapuri whānui te hua matua kaputa. Kai a Rapaera Tawhai te roa ngātu.
E kokonga whare e kitea, e kokonga ngākau e kore e kitea.
We must reconnect these men with the community, and to have them further marginalised or further shamed by not giving the opportunity to vote is a step backwards.
E kōrero ana ia mo te hunga mauhere Māori kāre whakai ana ki te tuku pōti. Ko tā Wilson me tana kāhui o te tuinga whānau e āwhina ana I nā mauhere o mua kia puta anō ki te whai ao ki te ao mārama. Koenei whare ka noho hei whakaruruhau mō rātou. He oi hei tāna nā te kore e āhei ki te pōti, ka takahia o rātou mana.
When you keep knocking these boys back, they keep going back, eh? And they become further whakamā, so it affects them, it makes them feel like they're not an abnormal, they're not a normal person.
Nō reira mā te whakaako moata I ngā tikanga pōti e āwhina rātou I mua I te putanga. He whakatinana I te kōrero mā te mārama ka mōhio, mā te mātau ka ora.
Knowledge is the key, eh? The taiaha of knowledge. So if you give them understanding, you give them another feather for their korowai. And if we keep putting the feathers together, bro, that korowai covers them when they come out.
Ka mutu ka kore anō pea e hara.
If you reconnect the whānau member that comes out of the hinake, 65% chance they don't come back.
Koira hoki tō rātou whāinga nui. Rapaera Tawhai, te karere.